Molo Abuti. Yithi molo ebantwaneni.
Molweni bantwana.
Molo.
Ingaba nikulungele ukufunda isiXhosa bantwana?
Yeah.
Ingaba uyawakhumbula la magama? Phinda emva kwam. Fineglace. Amacici. Umnqwazi. Ipesi. Ngoku masifunde amanye amagama amatsha. Phinda emva kwam. Ijazi. Amaquza. Isikhafu. Ibhanti. Ibhatyi. Kulungile. Ngoku lelakho ixesha. Ungayifumana inguqulelo echanelekileyo. Ingaba ngu-A, B, okanye u-C.
A.
Yeah!
Uqhamuqwethe. Kuleyo na. Ungayifumana inguqulelo echanekileyo. Ingaba ngu-A, B, okanye u-C. Uqhanu cwethe. Phambi kokuba sigqibe, lixesha lebinza losuku. Phinda emva kwam. Unxiba ntoni elwandle? Unxiba ntoni xa kunetha? Uphatha ntoni xa usiya elwandle? Uyabona? Kulula. Lixesha lokufunda nokubhala. Ingaba ninazo incwadi zenu bantwana?
Yeah!
Hamba kakuhle Abuti.
Nizale kakuhle.
Siza kubonana kwixesha elizayo.
You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to.
Abuti!
Abuti!
Re mo kgweding efe?